Na wache mienu ni sene eni ya bebo amanye se eye Ghana yen fashion designer bako. Aye friend se eye Antoinette poku a poku mutisev. Watuana nanum ewo nsiado emra okwa ya resabia. Anacha se okoko woye enwe chino eno otuana nanum ewo nsiado. Na ababe tojo ya se eye ejwada ya etwe we metuwe ye 26th February 2024 NHS se omusi eno nenye videos ani mfoni ahodwa etwegu ewo social media etwemu se otumu se na eyare ho sem ye pa ne kunu ene ne maame chese esu ana chese tawo mani ase no otumu se nye fedi agrokra na video ni mo no ena be hu se are ho esi ni titiro pa na emra ye tamu eye funu da kana chese ye dia baba we ekwa emuse ye na otumu se yare ho sem ye angasa angasa Are wasem a ababe toja nese ababa webi a ye friend nese majwa. Wenya eye infie 27 years ye kase wanum poison e kune hon. Ni nina nese ababa weye chema o no eni abanti webi o mochwe mpina yumu o di ye pa. Eme namso ema ababa wano enyimo ye. Ofa ye funu no ena bema ne kase o ene wafa ye funa mamedia. Ene na mi proposing cho na chese mitumi aware wa anesa. Arante wane busi ya 483 ma enya di ombe pene so yesan so mamu ye muzremi ufo. Ena eye majwe insu no ono sebi ono siyo kristo ni kristo ni eni muslim so de mo ware ema chese abane sen. Eno ntu no yesan se busi ya fone ken na abrante wane su che main. Se ma wofo se na ma wofo akandia eni amyonsu me pene so pa. Inte nya di amyonsu me ware o. Ena mso ena baba wane yesan re honti o akwa kwa fa poize na noma ye kase ye che ma chese ye siye na utumuse ayare ho sebi ye angasa angasa. Nigeria ni bi aye frɛ no sɛ ɛyɛ olukemi oluloyɔ ɛdin semfa bi atudwa ɛfa ɛyɛ hajia Ghana ni hajia for reala sisi anu hunsɛm aye deja ɛwɔ amanɔne ni nyina wanfo enim sɛ nansɛntemu ɛne ɛbɔ no kɔ ɛdu ahodoa sɛ ɔfa kɔte kwan bi so ɛgyegyegye ɔmanfo esika ɛnam sɛ wɔkɔpie court ɛbisa anu hunsɛm no ɔgye tumu sɛ ɛyɛ ampa ɛyɛ pa no ɛbɛtɔ odwa nso sɛ ɛne ɛsa ne nsɛm ɔkan yɛ ne ntene no kwakɔ dɛ ɛyɛ efiase ɛyɛ 4 ɛyɛ 5 years nanso ɛyɛ olukemi ɛkyire ma anhwɛ a ɛyɛ baba wɔ kwakɔ dɛ mu 4 ɛyɛ 3 years bɛ ɛsa nso tumi bobɔ ɛyɛ nkɔfo bi din ɔmo wɔ Ghana ha no ma ɛtitrofo yie pa ɛnu ntene no ɛnam sɛ ɛne kwakɔ dɛ ɛyɛ efiase 3 years na ɔkyire ma ɛyɛ ɔmanfo na ɛyɛ hajia for real bobɔ ɔmo din ɛnya de ɔno ɛbɛtumi di ɔmo din atodwa nanso ɔkyire ma ɔbaako ɛyɛ nwumtuni ɔyɛ popular yie pa Ochemu nso abako nso eye politician abako nso eye big eye businessman ye banu eye hospitality industry ni ma otumu saye deje ye pa no chema ontumi fo omudin emfa ntodwa esanse ye bibia eye confidential nso social media eno cho sanse mfa nyina e de betodwa ora aye friend o say ya odan kwa ono eye defense council ewo asemnia ekoso efa eye sexy dondon ono eni eye afi enkane mashebedwani aibeto odwa se yato onipa wonfo bia kwakoku no ewo ye ne demetwe eye jebi dankwa no manfo enim se eye abanto e fene se dana ase edu ak sexy dondon ono eni beto odwa se ono na chese okun papa no wo ne se kan ne fine ekosi sen nanso eye ya odanko yo na defense council lechire ma enya no krekra ne mo ma postifo mi ense bia omo ye impersonated omo na chese omo kokun papa no ewo to ananom ewo nse edu ne mom no se ne ye kan ye eni se Daniel Asiedu na se sexy dondon and ye t-shirt bi and a handkerchief bi na ye moja na fine ecosystem no e ya dan kwani chemen nya no kre asiedu na sexy dondon eni mo hwe ne mo ya post for me nsan ya okay mo emom na cheso mo kun e JB dan kwa Ora Hobson adoye edin semfo bi atuja omanfo enim se enedue eye 27th February 2024 ena eye mampeni na nado danko e kufado eye state of the nation address or de babe tuja nenu ena hopes ni eche muse we opposition nenu eniu because okwe nye bibia na okakoka ni okakoka no krampu na ebeto asumu no en na chire sechi eye kete yio mu e de fie yo mako nya sokra enu tuno chema eye state of the nation na iso na mampeni e kufado e de kwakoto jwe ni e woso manfo ehu se into opposition eye so na no de kwakoto jwa ntu bibia wa kwakwa bia mo bia enti esanse nya dia bibi papa bia ebe free mwa ba